Tumelo Ki Tebe, 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 Zamaya 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 Tumelo Ki Tebe, 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 Tumelo. Wani tata lapa, wani mega lapa, wani tata lapa, wani mega lapa, wani susa lapa, wani mega le, duno uvele. Wani tata lapa, wani mega lapa, wani tata lapa, wani mega lapa, wani susa lapa, wani mega le, duno uvele. Tumelo Ki Tebe, 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 Tumelo Ki Tebe.